Nana retana ndo wa re meha bowo nkume na ase. Heti re ka hati wa ya. Ke wona ji wodi ke no gogweru mbuje ja dike mi ite. Gogwa na tu dike bo metere ya buru. Ma dike metere mi na ma nkume na agun kuma ahu. Chief eji ke jagu. Mbo nya jire no. Benjag Group of Companies Limited. Chief Sonny Ejagu. Ohaneze. Bogus Group of Companies. Chief Vin Ogweri. Agujim Bada Wezen is all going to hear me. Akuzuru Ohano Bodona. Ehe. Chief Nelson Opareke. Eche to be a sick and Obodona. Onyomaji Ejemba. Oyoma na Tumba no Wanine. Eke nem obi tiger nwa polisi. Nwoke na-eme ihe dị mma. N'ibe dị mma na mgbe o ji dị mma. Thank you. mancha Oye kiro riri tatura Inge puno nene Sonte piri keje neye Ibe puno neje Sonte piri keje yeye Ajuna mo inye nata kwiriri Aname kere no wamo Ajuna mo inye nata kwiriri Amona jimne
Come where you walk, I see. Jemere, mo, suara, mege, demo. Ọlọ́run kò má tàn tọ́.
Ya kpacharakwa anya n'ihi na oje ha ma mgbe o rere ama di ka ọ na-ezutekwa n'okwu ahụ ajọ ọhịa na udenekwuru na o siri ike n'obi eji ahịa ahụ arụọka igbo mma mmanụ
ya
arụọka igbo mma mmanụ
ya
arụọka igbo mma mmanụ
ya
inyi nde
nde
ụmụ nwanyị ori ihe ori ihe
ozi
ụmụ ada ihe ụlọ enunem
ndụbụrụ ka anyị na-alụ
Oh, my God.
Thank you.
ebi okorafo ole yuku ajuju jejuo konde bebeji umata jeju na chi namuro
mazi isi onya kwenu kwa ki apa gbenu akun gbaja la la yo ngeke meswa ikwa yo ngeke wa meso ni koro kangeso ambe bembe be
Bye. Bye.
Chief Ejike Ejagwu, mgbe onye jiri nụ, Benjag Group of Companies Limited, Chief Sonny Ejagwu, Ohaneze, Bogos Group of Companies, Chief Vin Ogweri, Agoji Mgbadagwu Eze Nizogu na ihe eme, akụzuru ọha na obodo nna. Ehe, Chief Nelson Okpareke, echeta obi esi ike n'obodo nna ya, onye ọma eji eje mba, onye ọma na-atụ mba n'ụwa niile. Ekene m obi Tiger Nwaokpurisi, nwoke na-eme ihe dị ya mma n'ibe dị ya mma na mgbe o ji dị ya mma. Thank you.
Nigeria. Oganya ke